Molweni. Ndingumajosi. Ndinendawo endingafuni ukuyishiya xa ndifika apha kule ndawo. Kuba ndimdala. Omnye umntu ongekangeni kumusic ngaphandle kwalo sephakathi uzawumane esithi, hayi, andikuthandi ungena kumusic kuba ulatozi nabo angena kumusic. Uyabona ngokuba uyintshangazekiyo ngoku nguma okwatshele ndiyaqhwalela. Ndaqhwalela mna ndina 13 years ndina 14. Ubuqhwala iboba namhlanje benzeka ngokuba ndingene kule nto. Umntu ke angoyiki angena nophulanga yile nto mna. Sindima nje sendalo nje sesidalo. Ndafunda kuhadi ndilufunda ndiyintombazana ngenxa yokuba ndandifundiswa ngumama phantsi kwembembelo lizoguku. Kuba ndandilila xa ndibona ezinye iintombi ndifuna ukuhamba ndibanjwe ngomlenze ndiyakhulu. Athi umama wam, thula ndizakufundisa ihadi la mantombazana walilelayo akalazi zange ndikhaliswe intombazana ndikhaliswa ngabantu abangoomama nootata. Zafundisa ihadi kumrhubhelo sokwazi ukukhaliswa zintombi. Wandifundisa ihadi ingoma yakho yokuqala ukundifundisa ithi ulilele ukuhamba nozimama uthando luphelile intliziyo ibuhlungu. Ulilele ukuhamba uthando lundahlule nozimama. Ingoma kamama yokuqala le ndifundisa uhadi yintombi yakwanzuza kwancube emlanzini emthatha.
Mamba apho ke mamtsho. Mama ngeke isixhosa simi simandi kangaka bakuthela abantu abafana.
Oh hayi bakhele.
Mama Josini is telling us, I'm sorry that I had to translate. She's told a beautiful story just now. She's telling us about how she learned this. She did not have a problem with her leg because she was in music. She says you don't fear getting into music because you think something will happen to your leg. Just go and throw yourself in. And she says that she was very sad when other girls were walking and enjoying themselves, playing different types of music when she was growing up. And her mother said, don't you cry, sit down. I will teach you how to play uhadi, and she's going to play it for us now. And I'm playing you, I'm teaching you something that older women normally play. No girls are playing it. So you are the one who was who's going to play it first. And the song she's going to do now says, ulilele ukuhamba. And don't cry because you can't walk with those other girls and celebrate the music of your ancestors.
Papa! 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 Pap Yeah.